Bye. Kausela jom, doyal baba yashe, kane rai na yamar. Kausela jom, doyal baba yashe, kane rai.